Gagasi FM News.
Gatherings will be permitted, subject to limitations on size, adherence to social distancing and other health protocols. And these gatherings will include these following types of gatherings: religious, social, political, and cultural gatherings.
Izakhamuzi zakuleli sesiphefumule ngokwehlela esigabeni sokuqala se-lockdown esomeni sesibili selokhu kokuqala i-COVID-19. Yize kusekhona ukushayisana kwemibono kulokhu abanye abahlali bathi kungumqondo omuhle. Lokhu kuza ngemuva kwenkulumo kamongameli uSiramaphosa ebhekise esizweni nesimemezele ukwehlela kulesi sigaba nosekholele ekuthanjiseni kweminye yemithetho okubalwa kuyo nokuvunyelwa kwemibuthano. Igagasi FM ikhuluma namalungu omphakathi nabeka kanje.
Kuyafana ukuhlala ku-level 3 nokuhlala ku-level 1 nokuhlala ku-level 5 because at the end of the day imisebenzi eminingi uyivalile futhi siphila ngayo le misebenzi. So kusiyekela kwethu athi asiphile nalo mkhuhlane siwujwayele ngoba vele ungajwayele nokujwayela kuyafana, uzoshona uzoshona at the end of the day.
Kube kuyenzeka nje asazi bengenzeka kanjani, kuhle khona ngoba umnotho uzobuya, but then iy'mpilo zabantu.
Let's not be like kids. The president cannot emphasize wear your mask, follow the procedures.
Ezindabeni zeGagasi FM ngengosiphelele nzuza eThekwini.
Gagasi FM News.